mugihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazoba bahashikanywe no kwizera Yesu Kristo gusa.
Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Abagenzi, ni umwanya udasanzwe wo gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Uyu munsi ikiganiro cy'uyu munsi kizakuraba igihe kidasanzwe ishengero ryaciyemo abakristu b'umwaka ino gihe tujyakwiye kwibagira. N'ubu turi cyane muri bya bikurikirane by'ibyigwa byerekana ishengero ry'ukuri, idini y'ukuri, inzira y'ukuri. Uyu munsi ni igice cya gatatu. Ariko imbere y'uko dutangura nk'uko ari akamenyero kacu bagenzi mu nkundire, tubanze dufate umwanya wo gusenga. Mwami, shimwa cyane kubw'ijambo ryawe n'ukuntu ugomba kutumenyesha ibyawe n'ukuntu mwami ugomba yuko tukumenya. Mwami, turakwinginze ngo nuze mu mitima yacu, mu bwenge bwacu, kugira ngo udutahuze icyo ugomba yuko tumenya, kandi ukomeze gutubera urumuri rutuyobora, udushikana mu gihugu cyawe cy'ibyiza. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Bagenzi, uyu munsi ngo turaraba ibihe bidasanzwe ishengero ry'Imana ryaciyemo tudakwiye kwibagira. Igihe Imana yari ihejeje kurema isi nk'uko twabibonye, yaciye aho nyene ishyiraho ishengero ridasanzwe, idini abantu bategerezwa kubamwo nk'abantu bariko berekezaho Imana igomba kubashikana. Twarabonye ibihe byinshi iryo shengero ryaciyemo. Yamara akanovera Imana yari yararemanye umuntu, yari yararemanye isi, kandi yari yararemanye n'ibyera byayo yari yashyize hano ku isi. Kagiye gatosekara uko umunsi ku munsi ku munsi ku mwaka hamwe n'imyaka. Ibyo abahinga bazi izindi ndimi bitwa ngo derive, ni kuvuga ngo uburyohe bw'ishengero bwagiye butosekara ku munsi buba derive, derive, derive. Rero igihe Yesu Kristo yari aje hano ku isi, imvo nyamukuru yari imuzanye kwari kugira ngo akore icyo bitwa primitive, maze yongere ashikane ishengero ku ntango rishasha. Yesu amaze hano kuza ku isi, hari ibintu yategereza kwitwararika, ariko kandi yategereza no kubishitsa habaye gutanga ikimazi ciwe kugira ngo twebwe dukire. Yesu yatanguye kutwigisha inyigisho y'urukundo rwa Data. Yategerezwa guhishurira ibiremwa byari bihari icyo gihe, intambara iri hagati ya Kristo hamwe na Satani. Abantu dutegereza kumenya icyo ishengero ribereyeho mwa kino gihe cyacu. Nk'uko twamaze kubibona, Imana yashyizeho umuntu kugira ngo yerekane neza urukundo rw'Imana imbere y'abamarayika batacumuye, mbere n'imbere y'abamarayika bacumuye. Abantu bose harimo na Satani n'abandi bamarayika bacumuye bategereza kuzohanwa, bahanywe biboneye ko bamaze kubona ibyavuye mu mahitamo yabo. Imana yaturemanye umwidegembyo guhitamwo udasanzwe. Yesu amaze kuza yakoze ikintu kidasanzwe mu gutangura kutwigisha iby'urukundo rwa Data. Yesu yaje kutwereka kanovera kadasanzwe kari kari mu majambo y'Imana, ubugororotsi bw'Imana hamwe n'icarico ubwami bw'Imana. Yesu hariya muri Matayo igice cya mbere hamwe n'icya kabiri hatwereka iby'ivuka byiwe. Yesu yatanguye kwereka ukuntu dukwiye kubaha mu ngoro kwa Data. Yesu kandi hariya muri Matayo igice cya gatanu mu nyigisho yiwe yo ku musozi Sinai yaciye atangura kutwigisha ukuntu dukwiye kuyoboka Imana. Yatanguye kutubwira kandi ko uhereye mbere na mbere isi yose ikiremwa kariwe yagiye akoresha abo yavugisha kugira ngo aduhe amajambo dukwiriye kugenderako. Yaravuze ngo bya bindi Mose yababwiye hamwe n'ayandi majambo yavugishwa n'Imana yose bababwiye, njewe ntabwo nje kugira ngo ndayakureho, ahubwo nje kugira ngo ndayashimangire, ndayinzize muri mwebwe. Hariya Mubaheburayo igice cya kane haratwereka icyari cyazanye Yesu n'ukuntu bino bintu yaraje kubigira. Yesu yaraje kugira ngo bya bindi byari byaranditswe mu nyandiko, bya bindi abantu bari barabwiwe ku munwa gusa, bya bindi abantu babwirwa bakirengagiza n'abandi bashatse kubyitondera bakabyitondera mu buryo bwo kwikurayo. Yesu yaraje kugira ngo abishire mu mitima y'abantu, kugira ngo abantu bamenye akamaro bibafitiye. Igihe kimwe hari umunyeshuri yari kariga mu mashuri y'ubuhinga bwa bundi bitwa science, maze ari kariga mu gihe baba bariko bariga ibintu byo muri physique, bariga barabereka babakubitira amaformule n'ibindi n'ibindi. Hama wa munyeshuri yari yicaye arahaguruka asaba ijambo kwa mwigisha, maze amaze gusaba ijambo kwa mwigisha aravuga ngo, mwigisha none ibi biformule byose mumaze kuduha umwaka ugira urangire tuzobikoresha iki, bizodufasha iki mu buzima? Abisirayeli ishengero rya kera abagenzi bari barabwiwe amajambo y'Imana, ariko ntibabona akamaro abafitiye, babifata nk'umuzigo Imana yari yarabashizeko. Bategerezwa rero kuronka uwundi mwigisha adasanzwe atandukanye na ba bandi bari baratumwe nyene kwivugira ibintu, yategerezwa kuba ari we yiyizira. Uyu nawe ni Yesu. Yesu amaze kuza arababwira ngo ubu rero ibintu birahindutse, ariko sinje kubabuza bya bindi bari barababwiye, ahubwo nje kubibashimangira, nje kubereka ukuntu amajambo ya data akwiye kubahirizwa, nje kubereka amajambo y'iwanje gene nanarivugiye ukuntu akwiye kubahirizwa. Maze Yesu arababwira ngo naje mu isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibazibapfire mu mwiza. Maze aravuga ngo nikimenyamenya umuntu ategerezwa kumanikwa, hariya muri Yohana igice cya gatatu murongo wa 16 Yesu aravuga ngo, kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka mu bugaragwa, niko n'umwana w'umuntu akwiye kumanikwa kugira ngo umwizera wese ntazapfe rubi, yamara azahabwe ubugingo budashira. Muri Yohana igice cya kabiri n'umurongo wa 46 Yesu aravuga ngo naje mu isi ndi umuco kugira ngo abanyizera bose ntibaze bagume mu mwiza. Biciye mu kumanikwa kwiwe ku musaraba gusa, abantu bose ibyaha bari barakoze bategereza kubiharigwa, maze bamaze kubiharigwa Yesu akavuga ngo nimuze rero. Mwibuke Yesu mu majambo yiwe, yama akiza abantu indwara zabo, ahejeje kubakiza indwara zabo zo mu mitima aribyo byaha, maze ntiyababwira ngo genda ntuzosubire kugwara, yamara yababwira ijambo rirasanzwe mugenzi ngira ngo wumve uyu munsi, yababwira ngo genda ntugasubire gukora icyaha. Yesu icyari cyaramuzanye hano ku isi kwari kugira ngo afute ikibi mu bantu, maze azane ukugororoka kose, maze kandi kamere yiwe yari irimwo yari kamere yo kudakora icyaha, kamere y'ubugororotsi, kamere yo kwerekana amategeko y'Imana ari mu rukundo, kamere kandi yo kutwereka solution y'ibibazo hano ku isi, yategereza kutwereka inzira y'ukuri dukwiriye gucamo. Yesu nk'umurongozi wacu yaciye aje imbere aravuga ngo munkurikire, abamukurikiye bose bahinduka ishengero rishasha, ishengero ry'intumwa. Atangura guhamagara ati Matayo ngwino, atangura guhamagara ati Petero ngwino, aravuga ngo Yohana hamwe na Yakobo bene Zaburoni, ntago mukiri abarobyi b'amafi, ariko nimuze mugende kuroba abantu, abantu barabarundiriye. Yesu atanguza uwundi murimo mushasha, maze ashinga ishengero ry'intumwa. Mwibuke Imana yari yashyizeho Abisirayeli kugira ngo uwo muryango w'Abisirayeli amahanga yose azoharonkera umugisha maze akizwe. Noneho birahindutse, Imana ifashe bamwe bo mu Bisirayeli arizo ntumwa, iravuga ngo uyu mugwi w'intumwa niwo ukwiye kubakwa kuri Yesu, maze uhereje kubakwa kuri Yesu uzovamo uwundi muryango munini ku buryo na twebwe twahavuye tugiramo. Ibi tubibona mu majambo ya Pawulo hariya mu cete cy'Abanyefeso igice cya kabiri hariya mu mirongo ya 19 gushika 22. Turabona Pawulo atubwira yuko twese twagiye tuzuko kubera yuko Yesu niwe buye rigumya ifuruka. Bamwe bashobora kuvuga ngo ni Petero yabaye ibuye rigumya ifuruka, nkuko tubibona muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 18, aho Yesu yavuga ngo kandi kuri iryo buye, kuri urwo rutare, nzohubaka ko ishengiro ryanjye. Abantu bakiyumvira ngo Petero yoba ari we buye rigumya ifuruka yubatse ku ishengero, ahubwo na Petero nyine ubwiwe arabyemeza yuko atari we buye rigumya ifuruka. Yamara ibuye rigumya ifuruka ry'urushengero, ishengero ry'ukuri uyu munsi tuvuga, ryatanguranye na kino gihe cya Yesu, ariko kandi ryari ryarabayeho kera nk'uko twabibonye, ariko Yesu aritangura mu buryo bushasha. Niri tuvuga rirangwa na kamere mere ka Yesu Kristo. Hariya muri Yesaya igice cya 28 umurongo wa 16, iri shengero ryari ryarahanuwe, aho havuga ngo ibuye rizoza rizogumya ifuruka, kandi kuri iryo buye nihe abantu bose. Yesu yabaye ibuye rya mbere rikomeye bibugumya ifuruka, maze intumwa ziwe 12 zica ziba amabuye yandi yungurira, maze uko abantu bagiye babyiga ubutumwa twese tukwihana, twabaye ayandi mabuye yubaka ishengero gushikana n'ubu. Iri ni ryo shengero ry'ukuri tuvuga, kandi ni ryo dini ry'ukuri Yesu yatubwiye imbere, maze turamukurikira. Amajambo Yesu yatubwiye uyu munsi gira ndakubwire n'aya, yavuze ngo abanyizeye bose nzobagira abantu, abanyizeye bose naho bopfa bazokongera kubaho, kubera yuko naje ku isi ndi umuco. Yesu avuga hariya muri Yohani igice cya 14 uhereye ku murongo wa mbere, avuga ngo njyewe nzira n'ukuri n'ubugingo, umuntu wese anyizera ndafise ahantu nzomujyana. Aha naho ni muhira kwa Data iwanje, kugira ngo aho ndi namwe abariho muba. Bagenzi, Yesu yifuza yuko tubanza kumenya ibintu bikurikira kugira ngo dushobore kuba turi mu bantu bari mu nzira y'ukuri. Iki gihe tugomba kuraba iyi fondasiyo neza tukayitahura, kugira ngo nitwava mwa kino gihe hama tuze tugere mu gihe cy'iwacu tubone mu by'ukuri mbega ko mwa kino gihe cy'iwacu hari amashengero menshi, iby'ukuri ni ryahe. Nibi tugendereye kuzoraba, ariko turabona rino shengero Yesu Kristo yashinze ibintu byariranga. Iri shengero Pawulo hariya mu Baroma igice cyaho, mu Baroma igice cyaho cya 12 umurongo wa mbere, Pawulo avuga ko dutegerezwa abantu bari mu ishengero ry'ukuri. Pawulo yabarira abantu ubutumwa yari yarahawe na Yesu. Yesu wa wundi yemeza mu by'ukuri yuko twemeza twamaze kubona yuko ari we fondasiyo, ari we mushinge, ari we buye rya mbere ry'urushengero twubatse, ko yuko dukwiye gutanga imibiri yacu nk'ikimazi tukagiha mwembu yera, tukayiha Yesu kugira ngo Yesu abe ari we atuganza. Yesu yifuza kuganza ubuzima bwacu. Icyo dusabwa kureka gusa kugira ngo aganze ubuzima bwacu. Rero ibi bisobanura iki? Bisobanura yuko umuntu ari mu ishengero ry'ukuri ntabwo ubuzima bwiwe buba bwiganzwa nawe, yamara buba buganzwa na Yesu. Ni kuvuga ngo Yesu abuha intumbero shasha. Abantu bari mu ari no shengero rya mbere bategerezwa kuba baganzwa na mpemu yera. Ni kuvuga ngo ikibi nticababoneka muri bo, niba ikibi kitababoneka muri bo, bari ntibarinzwe gusa ngo kwigishwa amategeko ngo ntugasambane, ngo ntukice, ntukibe, yewe ngo reka kurya ngo ibi n'ibi. Ariko ibi bintu basanze barabyisanzemo, basanze baramaze kubibwirwa. Isezerano rishasha, ubutumwa bariko barahabwa mwa kino gihe ntago bwari ubutumwa bwagaruka bori barinda gusubizamwo ibyo bari barabwiwe mu gihe cya kera murabona mu gihe cya kera bari barabwiwe ngo ntimukagibi bari barabwiwe iby'amategeko ariko Yesu ntiyarinza abwira ngo ndinde kubadondera ibi kubera yuko bari basanzwe barabyigishijwe igikuru icyo Yesu cyari cyamuzanye kwari kugira ngo abereke indinganizo nshasha abereke indinganizo nziza ni kureka gusuka uvuga ngo njewe ntacyo nshoboye ewe Yesu ndakwizeye ndagukurikira aho uja hose maze umaze kuvuga ibyo Yesu nawe aragenda nawe ugatangura gukurikira wamara kugera ahantu hari hakenewe gusambana Yesu aca kuyobora akavuga ngo oya aho ntago tuwaja kubera Jesu sambana Yesu ntasambana nawe ukurikira Yesu ugacuba umuntu adasambana ni kuvuga ngo niba hashikiriwe kunywa ibiyayura mutwe ibiborezwa Yesu kubera ariwe akuyobora mu kintu cyose kubera yuko uraba Yesu mu byukora byose hageze mwa kino gihe cyo kunywa ibiyayura mutwe wewe hage ntago ushobora gukatira mu kunywa ibiyayura mutwe ahubwo ukatira mu nzira nziza yo kugororoka yayindi Yesu aba yakweretse icyo gituma hariya mu cece cy'abaroma igice cy'umunani umurongo wa mbere Pawulo avuga ngo nuka bari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda baba bahindutse ibyaremwe bishasha mugenzi nagira nakubwire uri kumwe na Yesu iyo wicaye muri Yesu maze akaba ari wakuyobora nta cyagezwe wica nta majambo yabavugishwa n'Imana urenga kubw'ibyo kubera umuntu atsindwa n'urubanza mu gihe yarenze ibyanditswe mu yandi majambo niba utarenga ibyanditswe byera icyo bivuga ukagendera ku by'Imana yihanikirije kubera kwizera Yesu mu yandi majambo urumuneshi watsinze nta rubanza ruzobatsinda Petero nawe nyene arabishigikira hariya mucete cha mbere cha Petero igice cha gatano Paulo na ko Petero aduhimiriza kugira ubugingo budashira guharanira kugira ubugingo budashira bwo mu buryo bw'impemo atari mu buryo bw'umubiri ubuzima bwahindutse ubuzima bwahinduwe na Yesu ubuzima bugendera ku rutonde nk'urwa Yesu mwibuke yuko Yesu yajyano ku isi akabaho adasambanye aticanye yararuhutse isabato nti yabeshe ntipfuje yubashe ababyeyi biwe ku rugero rwo hejuru kandi yasenze Imana imwe gusa yo mu ijuru niwe data twese ibi byose kuba yarabishoboye n'abamwizeye bose arabaha kubishobora ngira ishengero Yesu Kristo yashinze Yesu yashinze ishengero mu buryo bwo primitive ishengero rifisa kanobera kadasanzwe ishengero rigende rinyuma yiwe ishengero rihamagarirwa gukunda Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu ni kuvuga ngo Yesu avuga ngo nimwankunda muzokwitondera ibyagazwe byanjye nange nzosaba data ngo abarungikire umwitsa ariwe mpemu yera mugenzi uyu mpemu yera iri shengero byaramuronse uyu mpemu yera twaramuronse mbere ku rugero rushimishije uyu yipfuza kuganza ubuzima bwawe Imana yo mu buryo bwa mpemu yera yipfuza kutuyoborera kukuri kose reka Imana ariyo mpemu ngo ikorere mu buzima bwawe nindeke Imana yo mu buryo bwa mpemu yera ikorere mu buzima bwanje kugira ngo impindure kugira ngo ingire nk'uko igomba mugenzi ndibaza uyu munsi uramaze kumenya ishengero ry'ukuri ntago rishingiye ku muntu cyane rishingiye ku kintu yamara rishingiye ku kuri ko mu ijambo Imana ku byanditswe gusa byera ariko ibi byanditswe mwibuke yuko ari we jambo nawe niwe Yesu hari jambo ryanditswe hari jambo Yesu Kristo muri Yesu tuca tuhabonamo amajambo meza y'ubugingo ari byo byanditswe byera Bibiliya ni kuvuga ngo ntabwo ushobora kuvuga ngo ngira nkurikire Yesu ntashaka kumva amajambo yiwe yambwiye mu byanditswe byera. Ni kuvuga ngo ishengero ry'ukuri naho tutararirokariza neza mu mashengero ahariyo mwa kino gihe, ariko mu byigwa bikurikirangira ngo tuzobiraba neza. Ariko uyu munsi turabonye ishengero ry'ukuri Yesu yashinze mu buryo bwo guprimitiva mu isezerano rishasha. Iri shengero nta handi ryubatswe ni kuri Yesu Kristo, kandi rigendera inyuma yiwe akaba ari we riyobora, rikaba intama nawe akaba umuyobozi waryo, akaba umwungere waryo. Nka rino shengero Yesu yashizeho abandi bungere aravuga ngo nimugende muragire intama zanje, maze aba nabo bategereza gufata ya mesaje Yesu yatubwiye, akaba ari bo babwira intama za Yesu Kristo. Ni kuvuga ngo umuntu atigisha ubu butumwa bwiza nk'uko buri mu ijambo ry'Imana ntago ari Yesu yamutumye, ahubwo aba ni muri babandi Bibiliya ivuga ngo abigishwa b'ikinyoma bo mu mashengero y'ibinyoma. Mugenzi, uyu munsi none uhamagarirwa iki? Uyu munsi uhamagarirwa kuraba iri shengero Yesu yashinze iryariryo, maze ukarikora, maze ukarijamwo, maze ukayoboka Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Nagenda kubwire yuko Yesu Kristo agiye kuza vuba, kandi agiye kuza gushiraho ibintu ubundi bushasha, kugira ngo ashobore gushiraho ibintu bishasha. Ni ku buryo azobanza kurimbura icyaha, kandi icyaha azokirimbura n'umuntu wese yemeye kubiko bwacu. Umunyabyaha yanse kubireka, niwe wenyine azoshana n'icyaha ciwe. Yamara abagororotsi bagenzi bazohabwa igihugu gihora ari icyabo ibihe bidashira. Niho mu gihugu cy'ibyiza aha bakijijwe bazoba bahashikanywe no kwizera umwami wacu Yesu Kristo. Yesu aguha umugisha, Yesu akugirire neza, kandi aguhe kumwizera. Nakire ijambo ry'Imana.
Mujeje gukurikirana ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza mushikirizwa na Jimini Shimwe, imbohe ya Kristo kubwanyu. Mufise icyo mubaza cyangwa mwifuza gutanga inyunganizi kuri cyangwa kiriya, mushobora kuturondera kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya amajana 257 261 208 569 wifuza kujya muri groupe ya WhatsApp ukandika ijambo ngo kuri izo nimero nyene. Urashaka kujya muri groupe ikiganiro mu gihugu cy'ibyiza. Yesu aguha umugisha kandi akugirire neza, kandi aguhe kwa mu mwizera ibihe byose. Nakira ijambo ry'Imana.